It's Mega Crest Sound Vuma 103 exactly 8 minutes before Linda the Game Demand the KPLC Tole and Pindi K Gangalisis Cutting Suga Sengiti Bamba Senga Valik Send Bamba Senga Pam Guba Ukale U Sugula Kunam Sanje, a Pam Gubu Pum Yescole, Neo Pal, and a Pam Gubium 7 Bamba Senga Valik Send. Ngivumele ekuseni ngifunde live selilodwa nje kuphela bese uyaphuma uhambe emsebenzini amahubo 119 verse 71 Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso zakho ivesi leli libhalwe uDavide incwadini yamahubo uthi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso zakho. Ngicela ukukhuluma nawe ngaleli vesi. UDavide was a young boy who was a shepherd boy. Uhlale kakhulu ekwaluseni, wahlala kakhulu ehlane, wahlala kakhulu ehlane engenabo abantu akazohlala nabo ngoba babemthatha nje njengomuntu ongelutho, babemthatha ngonobody ehlale kwaluseni elusizimvu zikababa wakhe eLastborn. Wabhala amahubo amaningi, waphenduka aba indoda ebhale incwadi eBhayibhelini nama-chapters amaningi ukudlula zonke incwadi eziseBhayibhelini. Ubhala incwadi yamahubo ene-150 chapters. Simuzi wake lana ebhale ethi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde iy'miso zakho uNkulunkulu. UDavide wathi esemncane wathola ukugcotshwa ukuthi abe yinkosi, kodwa esegcotshiwe wangahamba wayohlala esihlalweni. Ngokujwayelekile inkosi ithi mayigcotshwa nje kubeni uyibe yinkosi bese ivele iyasuka iyohlala esihlalweni yoba yinkosi. Kodwa kaDavide kwahluka kwangafana nokwamanye abantu, wagcotshwa ukuthi uzoba yinkosi kodwa wangaya esihlalweni uhamba wayohlala ehlane. Uthi ke masebhala leli hubo kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso zakhe. Kwesinye isikhathi uma uNkulunkulu efuna ukukuyisa endaweni ephakemeyo nasendaweni enkulu, uqale akudlulise ey'ndaweni ey'thile before ufike la akafuna ufike khona. Kungani suke kudlulisa kulezo zinto? Usuke kudlulisa kulezo zinto ngoba usuke safuna ukukulungiselela ukuze ma uthi ma usufika la akafuna ufike khona usu-right, usukulungele ukuba khona. Uma ngekufundwa imiso zikaNkulunkulu asifunde kumnandi, asifundi futhi kuhlekwa, asifundi nje kumnandi yonke kodwa sifunda kukhalwa, sifunda ngey'nyembe, sifunda kanzima, sifunda izimiso zakhe. Kwesinye isikhathi uma uNkulunkulu sasifundisa imiso zakhe silahlekelwa nabantu ebesibathembile, silahlekelwa nabantu bebethe bazoma nathi kuze kube sekugcineni ngenxa yokuthi uNkulunkulu usifundisa imiso zakhe. Kwesinye isikhathi imiso zakhe sifunda kuvaleke neminyango ebesitshelwe ukuthi sime ngayo, kanti imiso zakhe siyayifunda. Wathi angikhulume nomuntu namhlanje who is going through so much empilweni yakhe, unemibuzo eminingi engaphenduleki, unezinto ey'ningi akayibuza zona kodwa iy'mpendulo akayitholi. Wathi angikutshele namhlanje ukuthi lonke lolu sizo odlula kulona, zonke nezimo obhekene nazo, zonke nezimo odlula kuzo namhlanje uNkulunkulu ukudlulisa kuzo ngamabomu ngoba ufuna ukukufundisa imiso zakhe, ukulungiselela lento uNkulunkulu afuna ukukuyisa kuyona, ngoba akakwazi ukuthi akubeke la afuna ukukubeka khona kanti ubungakadli ulekufundeni imiso zakhe. Bonke abantu abafika la bengakalungiswa ukuba bafike la bakufanele bebe khona baba inkinga. Kodwa ke before uNkulunkulu akufake la afuna ukufaka khona, uqala kufundisa imiso zakhe. Ma ufunda imiso uyavukela abantu obungayitshela ukuthi bazokuvukela kanti usafunda imiso. Ma ufunda imiso kaNkulunkulu uvukela nabantu bebethe yibo abazokweseka nabazoba na kube yibona bakuphendukelayo kanti uNkulunkulu ukufundisa imiso. Musuku uyitshela ukuthi uNkulunkulu kulahlile, musuku uyitshela ukuthi uNkulunkulu kufulathela akakufulathele, but uNkulunkulu ukuyisa kuyisizini yokufunda imiso. Wonke umuntu ofuna ukuhamba noNkulunkulu nawo wonke ofuna ukubona isimangaliso sikaNkulunkulu empilweni yakhe kumele understand ukuthi uNkulunkulu uyomdlulisa kuyisizini yokufunda imiso. UDavide uthi mayeseqeda ukufunda imiso ikaNkulunkulu yaphenduka ukuba yinkosi. Wayengeke kwazi ukuthi abe yinkosi engadlulanga ekufundeni imiso ngoba i-requirement yalaka yakhona kwakuwukuthi aqala afunde imiso ikaNkulunkulu ehlane, abhekane nebhele ehlane, abhekane nengonyama ehlane, abhekane noGoliath ehlane. Ngoba uNkulunkulu wayesamfundisa imiso zakhe ukuze emsebenzise ngendlela akafuna ngayo. Lento ifunayo enkosini ikhona, lo mthandazo uthandazelayo uzophendulwa, ikhona i-answer yakhona. Kuwukuthi nje uNkulunkulu okwamanje usakufundisa imiso zakhe. Sifunda sikhala inyembezi, sifunda sivuka ngey'nyembezi silale ngazo, ngoba ukufunda imiso ikaNkulunkulu akumnandi, kunzima, kuxebula inyama. Funda imiso ikaNkulunkulu. Lento odlula kuyona njengamanje ngiyazibona iy'nyembezi ziyehla umqamelo.